Mwarimu yabwiye abanyeshuri gushushanya imyanya ndangagitsina y'umugore. Icyo gihe bari mu isomo rya biologie, maze umukobwa umwe witwa Mukamana yubika umutwe mu maguru kubera isoni z'ukuntu mwarimu yavugaga imyanya ndangabitsina mu mazina. Nuko Toto abonye Mukamana yubitse umutwe mu maguru, ahamagaye mwarimu ati: "Mwari, dore Mukamana arimo gukopera."